it now. I don't say respect for all the soakers. Tonight you get back. So he's not showing up. Who is never enough? I say no, 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 no.
One more time.
No, 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 no. Ain't no place sweeter than here.
Sweeter than here.
Ain't no place sweeter than here.
Sweeter than here.
To rest.
Respect for the
lightning.
Respect for the
big rubber
ring. Respect for the
thing we ain't in.
Respect.
Ain't no place sweeter than here.
Sweeter than here.
Ain't no place sweeter than here.
Sweeter than here.
To rest.
Respect for the
lightning.
Respect for the
big rubber. Whining, 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 whining,
break.